Umba otshisibunzi nothe bhazalala kulizwe lomzantsi Afrika siubona sele ufika nakummandla we-Alfred Nzo apho abafundi besikolo samabanga aphantsi esiqoqobeni kwilali yasensizwa bethe babe kanti babonakala bengeniswa kwesi sibhedlela sasemont elif kusukula namhlanje emva kwezityholo zokuba batye ama-chips abawathenga kumama obathengiselayo ongumakhelwane wesikolo abafundi ke abathe babe kanti bayangeniswa kwesi sibhedlela kusukula namhlanje babalelwa phaa kwisibhozo nabathe babe kanti bathi abanye babo xa sithetha nabo bathi ichips bazitye ngosuku lwayizolo kusukula namhlanje ze bathenga ii-biscuits bazitya phakathi kwabanye babantu okanye babazali abathe babe kanti bakhapha abantwana nguanti ophekela kwesasikolo esitsho ukuba ngaba uve ngaba bantwana xa emva kokuba baphekele istudi instant porridge nabathi babe kanti bayitya rhoqo ngentseni phaa esikolweni esitsho uba abantwana bathi batye ichips nekuyinto yena ayisolayo ngaphandle kwestudi ukanti ke nabazali ke bebezile apha behamba kanye nalo anti bavakalise inkxalabo bememelela kurhulumente ukuba makabe kanti uyangenelela kulemo khona ukuze zibe kanti ziyahlolwa qinisekisa ukuba iichips ezithengiselwa abantwana kwakunye nee-biscuits ziyahlolwa khona ukuze zibe kanti ziyathinteleka uba izinto ezimila kunje zinganweni bonke ke nabahlali balapha esibhenkela bothukile sesisenzo nanjengoko bebesibonela kwiindawo ezikude ngoku besitsho ukuba ngabangaske urhulumente angenelele ngokufanelekileyo kodwa ke isebe lezempilo lona okanye apha esibhedlele okwangoku lithe alinokwazi ukuphefumla nanjengoko abantwana lisababhilabhila lisabajonga uba yintoni incakasana ebaphetheyo kwakunye ke phofu nesebe lezemfundo likafumana ikomenti yayo nanjengoko titshala bengekho phakathi kwabantu abathe babe kanti bazisa abafundi iingxelo ke ezingenayo zezokuba kukhona elinye iqela labafundi abasiwakwesesikolo sinye ekulindeleke babe kanti bazawungena kungekudani ngoku nanjengoko besendleleni nebengakaziwa ke ukuba inani labo lithini kodwa aba sele bekhona ngoku apha ngaphakathi esibhedlela bathi babhetele bona emva kokuba bethe babanti bafumana iphanado kwakunye nokutofa ngestofu ke abangasaziyo uba yintoni kodwa ke nabo bevakalisa inkxalabo sukuna namhlanje sibona abahlali bakwa 28 kwakunye neziphaluka beze kamzekweni kwiphulo likazwe lonke labahlali abathi babe kanti bavala ivenkile ezithengisa ezichips nanjengoko ngenzame ke phofu zokuba bangenelele khona ukuze kube kanti kukhuseleka abantwana sithetha nje kusukula namhlanje ngentseni yanamhlanje kungeniswe abafundi ababalelwa ngaphaya kwamashumi amabini kwisibhedlela saphaya ke phofu apha eMount Elif besuka kwilali yasensizwa apho ncakasana bethe kwabe kanti batya khona ichips ngentseni yanamhlanje kodwa ke ngethuba sithetha kwakunye nabo abazali nabantwana bavakalise ukuba eyona shop kuthi kube kanti kuthengwa kuyo kakhulu yiyo lena siphambi kwayo ngoku eziwa shop kwakunye nezinye ukanti ke oku kukhokelele ekubeni babe kanti abahlali bale ngingqi baxela imvume from the SAPS kwakunye nomasipala ukuba kube kanti kuthathwa igxathu elifanelekileyo kuvalwe ezi shops logama kusazohlala indimano efanelekileyo de kube kanti kuziwa nesisombululo koku sithetha nawe nje igqiza labantu abohlukeneyo eliquka i-Men's Forum yalapha eMaxesibeni kwakunye nosomashishini bathe bhazalala kule dolophu yasemaxesibeni kusuku lwanamhlanje beqinisekise ukuba ngaba bavala peaceful as shops bengenalo ke phofu udlame kuloo nto bayenzayo kananjalo bebaqinisekisa abanini bezi shops ukuba ngaba kuzawuthi ube kanti bayakhwetywa kwindibano okanye kwi-stakeholder engagement ezawuthi ube kanti iyabanjwa kungekudala ezizawuhlalwa apha ngenjongo ke phofu zokuba kuqinisekise uba kuhlolwa ezi zinto bathi bazithengisele abahlali sithetha ke nabo abanye abayinxalenye yeli phulo bathena bazawuthi babe kanti bayawelela ncakasana naphaya kwelaa cala loomama abathengisayo ii-hawkers ukutsho ngenjongo ke phofu zokuba babe kanti nabo bayabacela ukuba okwangoku mabathi cha ekuthengiseni ii-chips ngenjongo ke zokuba babe kanti baza kuqinisekisa ukuba ngaba abantwana aba abakwazi ukuba bazithenge napha kubo xa kwenziwe uhlolo ukanti ke lonke eliphulo liqhutywayo kusuku lwanamhlanje luphenjelelwe sisiganeko sasentsizwa saphaya kubafundi bababanga aphakamileyo abasesibhedlela ngoku ukanti ke le forum okanye la magqiza ahlukeneyo okhuseleko apha emaxesibeni ebesele enalo igxathu ebezimisele ukulithatha uqinisekisa ukuba ngaba ajoyina the national campaign eyenziwayo ngoku nanjengoko lomba uqale isikakhulu kwiphondo laseRhawutengu wawelelwa eFree State ngoku nalapha kwiphondo leMpuma Koloni kwimimandla efana nako isilandani besiyibonile senzeka kwindaba zenzo FM ndiyonilathamela.